ndamure mbuzara duzu rukwiru tuva muri saro twinjira mu cyumba amasaha ya klabu yarageze zunguza manuka sunika igira imbere gato shakinga baby dancinga ziredi uri perfect uri perfect shakinga baby dancinga
Baby dancing love.